Brenda Bala. Lalela ke kokwena ke mogele botshelo le mo boeletho featuring maru ma bona DJ Skwa botsaka la po featuring Maluma Bona DJ Skwa Botsaka La Pole. We'll be right back.